agakiza kanje nyagasani wenyine niwe buhungiro butavongerwa sinteze guhungabana
nyagasani wenyine niwe
kose ni yoga komokaho
sineze guhungabana nyagasani wenyine niwe rutare rwanjye n'agakiza kanjye nyagasani wenyine niwe buhungiro butavogye
Yeah.